Moetapele wa EFF Julius Malema o ipileditše go bao ba yago go kgetha dikgethong tša tleleletšo tšeo di yago go swarwa ka laboraro ka Masepaleng wa selegae wa Ditsobotla ka Northwest go kgetha mokgatlo wa gabo. Malema o be a bolela seo nakong ya ge a bolela le badudi ba bodibe mo a rego mokgatlo wa gabo o ya go netefatša gore o kaonafatša kabo ya ditirelo ge o ka thopa ditulo tše mmalwa. Ka go le lengwe Malema o ipileditše go makhanselara ao a tla go kgethwa go ema le go lwa kgahlanong le bomanetša le gore ba rate nnete. Lekgotla la masepala o lešwala la ntše ka Setemere ke mmušo wa profense e le ka lebaka la kabo yeo e fokolago ya ditirelo taolompe le go hlolana ga diolo ga boradipolitiki. Malema o be a bolela motseng wa bodibe ka Lichtenberg.
Ao ka ba jikela batho ba 2024 is going to be a difficult job for the EFF. Re tla ra re fitla fela ra be re tshupiwa ka monwana gore out lona, you are the same as the ANC. We must not be the same as the ANC. Oscar Rata bribe as a councillor. Love your people. Live amongst your people. Ebanyaka ubulaya batho ba corruption. Expose corruption and go inside your masses. Use your masses as your shield. If you fight for the masses, no one will kill you. The masses will always defend you because you are fighting for them. Comrades, uba moetapele a se maemo. Uba moetapele ke pitso, it's a calling.